Masithi une triangle okanye unxadathu. Sizoyibiza koba ngoba ke ngo ABC. Triangle ABC. I triangle ke ngunxadathu. Yimilo apha enekona ezintathu siyayazi. Masithi ke sifuna ukumeta ikona zale triangle yethu. Enye ikona sizobe ngoba sifuna ukuthini? Sifuna apha ukuza nengcebiso zokuba wena ukwazi ukuchonga ukuba i-triangles zisimilar, ngamanye amagama ziyafana okanye azifani. Ezi ngcebiso ke enye izoqala ngoba sijonge ntoni ikona. Masithi ikona zethu ngu-30 degrees, enye ikona yethu yesibini ngu-B ngu-90 degrees, u-C ngu-60 degrees. Ke ngoku sifuna ukubona ukwazi ukuba le triangle ABC uyafana na nalena uXYZ. Masithi apha kulena kuXYZ siyayazi kona zethu ba ngu-30 degrees nakhona, enye ngu-90 degrees, kwa enye futhi corresponding angle ngamanye amagama ikona ekwasendaweni enye ngu-60 degrees. Sesiyazi ngokubona izimpawu ukuba ezi triangles zimbini ziyafana. Sizotsho sithi u-triangle ABC usimilar ku-triangle XYZ. Ngoku ke ngoku sibonile ukuba oba sinikiwe ikona okanye ikona ze-triangle zethu zombini zimetiwe, singakwazi ukuchonga okanye ukubona ukuba ezi triangles zimbini ziyafana na okanye azifani. Ngamanye amagama sifuna ukubona i-similarity. Masithi ke ngoku sizokwenza omnye umzekelo apho singazunikwa zonke ikona zethu. Kodwa ke singayisombulela njani okanye singayibona njani ukuba ezi triangles zimbini ziyafana na okanye azifani? Masithi ke ngoku nantsi enye i-triangle yethu, masiyenze ibe nkudlwana wena. Lena i-triangle sinikwe nje iikona zambini kuphela, eyesithathu asayinikwa. Masithi sinikwe i-corresponding angle ka-A ne-corresponding angle kamani kapi. I-corresponding angles ke sithe zikona ezitheni ezisendaweni nye kodwa kwenye i-triangle. Siyabona ke ukuba ilena lakona iluhlaza isendaweni nye nelakona itheni ingu-A kodwa kwenye i-angle. Njengoba ke ngoku sithi mose sizinikiwe i-angles zambini kulena i-triangle intsha, sizoyathi njani ke ngokuba ezi triangles zisimbini ziyafana okanye azifani? Ngamanye amagama zisimilar okanye azikho similar. Siyayazi ukuba nayiphi na i-angle gxebe i-triangle iikona zayo xa uzidibanisa zisinika bani 180. Into ethetha ukuthi uba sinikwe i-angles ezimbini singakwazi uyifumana ezithathu. Loo nto ke isixelele into yokuba uba siyayazi ii-angles ezimbini kule triangle intsha, i-corresponding angles zale triangle intsha ziyalingana ne-corresponding angles zale triangle yethu indala. Into ethetha ukuthi sine-triangles xebe sine-angles zethu ezimbini esizaziyo, singatsho ukuthi ezi triangles zitheni zisimilar ngoba vele naleyana i-angle yethu yokugqibele kunyanzelekile ifane ngenxa yento ba sizothabatha ubani lo 90 nalo 30 ku-180 sifumane i-triangle xebe sifumane i-angle enye ekwangu-60. Into ethetha ukuthi ke ingcebiso yethu yokuqala siyifumene yokuba wena ukwazi ukuchonga ukuba i-angles ziyafana na okanye azifani. Masenze umnye umzekelo. Apha ke ngoku sizoba namanani. Sifuna ujongenye ingcebiso. Masithi une-triangle XYZ. Apha ku-triangle XYZ ke ngoku sizofuna ukwazi ukujonga ngamacala. Andithi besithe ukuze siyazi ukuba i-triangles ziyafana funeke i-ratio ye-corresponding sides ngamanye amagama i-ratio yamacala asendaweni enye ifane. Masithi u-AB umahlulahlule ngo-XYZ, is equal to uyalingana ne ratio yethu ka BC umahlule ko YZ. I ratio ephakathi kwa BC no YZ. Ukuba ke ngoku i ratio ephakathi ko AB no YZ futhi iyaphinda iyakwalingana ne ratio ephakathi kwa AC no XZ, siyayazi ke ngoku lonto ukuba le triangle itheni as triangles ezimpini zisimilar. Kaloku besithe funeke enye i triangle inyuswe okanye ithotywe intoni umlinganiselo wayo macala onke ifani. Intethetho ukuthi ke ngosizanoza nomthetho okanye ingcebiso entsha engu-side side side. Into ebhekisele phiku lamacala ethu mathathu macala amathathu. Ngoku zingcebiso ezizantoni zokubona ukuba i-triangles zethu zisimilar. Zingcebiso zantoni zisimilarity sizozibuza ngoba zintoni zi-postulates. Similarity postulates. Singaziphazamisi ke i-similarity postulates ne-congruence postulates. Kaloku ingcebiso ze-congruence okanye zokulingana tatana zona azizufana. Ngoba ukuze i-triangles zethu zilingane tatana funeke amacala ethu alingane hayi i-ratios. Kuze ke ngoku sithini sibone i-congruence. Kodwa apha kwi-similarity into esiyidingayo nje kukuba ezi ratios zala macala onke zezi corresponding sides funeke zithini zilingane. Nanko ke umahluko phakathi kwantoni kwi-similarity ne-congruence. Ngoku ke ngoku sibonile masenze umzekelo ngamanani. Masithi la macala ethu u-3√3, u-xy ngu-3, u-xz ngu-6. Njengoba pha phezulu sinoqala ethu AB ngu-30√3, BC 30, AC 60. Siyabona ke ngoku singakwazi ukwenza i-ratio zethu. I-ratio ka-AB phakathi ko-AB no-XY ngo-10 kwanye ne-ratio ephakathi ko-BC no-YZ ikwa ngo-10 futhi ne-ratio ephakathi kuka-AC no-XZ nayo ngo-10. Siyabona ke ngoku singatsho sithi ukuba nangaba ezi triangles zitheni zisimilar. Ezi ratio ziphume ngoba sithini sohlulahlule u-30 ngabani ngo-3 futhi u-60 naye ngabani ngo-6 u-30√3 ngabani ngo-3√3. Siyabona ke ngoku ngokufumana ezi ratio zethu zifanayo zonke aba-10 bonke ukuba ezintoni ezi triangles zisimilar. Ngoku sizokhangela enye ingcebiso yokuba sazi ukuba ezi triangles zisimilar na okanye azikho similar. Sifumene mos ingcebiso yethu SSS. Masithi ke ngoku sinenye i-triangle siyibize u-ABC. Kule triangle yethu u-ABC sizofuna ukuyazi ukuba isimilar na okanye ayikho similar u-XYZ. Masithi siyalazi ke ngoku icala lethu umgama ka-AB. Sifuna ukumthelekisa lo AB wethu nelinye icala lenye i-triangle elingubani elingu-XZ. Ngoku ke ngoku ukuze ukuyazi ukuba ezi triangles zisimilar na andithi besithe u-XY xebe masimenze lo XY wethu abe mkhudlwana ukuze sikwazi ukubona i-ratio. Ukuze siyazi ke i-ratio yethu ka-XY okanye singenza njani ukuze sifumane u-XY ku-BC. Kaloku u-XY umohlule ngo-AB yi-ratio ka-XY phakathi yi-ratio phakathi ka-XY no-AB ikunika bani u-K oyi-constant. Lo K uyi-constant ngamanye amagama inani elithile. Ithi loo nto ufumana inani elithile xa wohlula u-XY ngobani ngo-AB. Ukuze ke ithi ngamanye amagama ukuze ufumane u-XY funeke uphindaphinde u-AB ngenani elithile. Masithi u kuba u AB wethu ngu 5 enye u XY funeka abe ngu 10 intethetha ukuthi kuze sifumane u XY siye saphinda phi nawo u AB ngu 2. Masihambe siyojonga ke ngokwelinye icala u BC. U BC yena ukuze sifumane u-YZ ku-BC, funeke nakhona sibe nale constant inye. Into ethetha ukuthi u-BC umahlule ngo-YZ, funeke ufumane kwala constant inye obuyifumene xa wohlule u-XY ngo-BC. Ithetha ukuthi nike loo nto ithi ukuze ufumane u-YZ, funeka uphindaphinde u-BC ngenani elithile eyi-constant. Xa soyinikiwe ke ngokule nto ukuba ezi ratios zethu ziyafana, uphinde unikwe i-angle okanye ikona ephakathi kwala macala ethu ilingane twatsana. Ezi kona zethu zilingane kuzo zombini ezi triangles, singakwazi ukubona uba inye ke ngoku i-triangle esinoyizoba apha okanye umgama esinofumana kwa-YZ mnye, ngoba siyinikiwe ukuvuleka kwale triangle phaa phezulu ngala kona iyalingana nala kona ingu-B. Ithi ke ngokuloo nto ii-angle zethu ukuba zi-congruent, sinikwe i-angle e-congruent ne-ratio zamacala amabini, sithi lo triangle i-ten i-similar. Ithi ke ngoku enye i-postulate okanye ingcebiso yethu ku-side angle side. Into ethetha ukuthi i-ratios ezimbini siyazazi kunye ne-angle enye kuzo zombini ezi triangle, i-corresponding enye kwezi triangles itheni iyafana. Singakwazi ke ngoku ukuthi ezo triangles ezimbini zitheni zi-similar. Singagqithela ke ngoku sifumane ezinye i-postulates. Kodwa ngoku masiyazi ukuba sicacela ukuba lo side angle side uvela phi. Asikhumbula sithe akunyanzelekanga la macala ethu alingane kuzo zombini ezi triangles, nto nje funeke i-ratios zithini ze-corresponding sides zilingane. Kwenza umzekelo ocacileyo, masithi sinale triangle inecala elingu-3, elinye ngu-2, elinye ngu-4. Le triangle ke sizothi siyithelekise nenye sifuna ukujonga ukuba zisimila, ngamanye amagama ziyafana na. Lena ke i-triangle omnye unxadathu wethu icala lakhe lizoba ngu-9, elinye ngu-6. Masithi inye into esiyinikiweyo yi-angle okanye yikona eyi-1 saxelelwa ukuba iyalingana twatsana kuzo zombini ezi triangles. Siyayibona ke la angle yethu ilihlaza, sizoyibiza ngoba yi-corresponding angle etheni e-congruent. Into e-congruent khumbula yinto elingana twatsana, sixelelwe kuba ezi angles ziyalingana twatsana. Saphinda ngoku ke xa sesiyazi kaloku icala eli-1 xebe i-angle A1, siyayazi uba singafumana icala elinye kulena i-triangle isezantsi elingu-12. Inye i-triangle esinokwazi ukuyizoba apha yilena inecala elisemazantsi elingu-12 ngenxa yentoba sizolalwa yila angle i-1 siyinikiweyo ipha iphezulu, ngoba asinokwazi uphinde siyivule okanye siphinde siyinciphise. Into ethetha ukuthi icala lethu lizoba ngubani? Lizoba ngubani? Lizoba ngu-12 qha. Asinokwazi ukufumana enye i-triangle. Ithi ke loo nto xa unikwe i-angle e-congruent kunye namacala amabini afanayo, ngoba la macala i-ratio zawo uyayibona uba ziyafana, enye kufuneke uphindaphinde u-2 kathathu ukuze ufumane u-6, uphinde uphindaphinde u-3 kathathu ukuze ufumane ubani? U-9. Iyaphinda iyasibonisa ke loo nto. Masenze omnye umzekelo, masithi ngoku unikwe amacala amabini ne-angle. La macala amabini uyabona ukuba i-ratio ayizufana yala macala amabini, ngoba enye ukuze ufumane u-9 funeka uphindaphinde u-3 kathathu, ukuze ufumane u-4 funeka uphindaphinde u-2 kabini. Qha, i-ratio ayifani, ngoku azikho similar. Masenze nanko omnye umzekelo wethu omtsha. Apha asiyinikwanga intoni? I-corresponding angle. Ukuba i-corresponding angle asiyinikwanga, noba iratios ziyafana azizubakho similar ezi-triangles ngoba ungakwazi ukuyivula le-triangle okanye uphinde uyinciphise into ethetha ukuthi icala lethu elilapha emazantsi lizotshintsha. Ngoku sizibonile iingcebiso zethu. Omnye umntu angathi enye ingcebiso yokubona uba i-triangle zisimilar ngu-angle side. Kodwa uyabona asikho isidinga soba siyithathelene ingcebiso ngoba siphela kwakulaa ndawo ithi angle. If singano-angle sesiyazi uba zisimilar. Nantsi enye. Enye ingcebiso yakudala ethi angle side angle. Siyabona nalapha sine-angles ezimbini. Ngoko ke ithi loo nto asikho isidingo soba siyithathele ingcebiso, singaphelela kweziyana ingcebiso zitheni zintathu. Lena ithi angle intethetha ukuthi funeke ube nekona ezimbini ezisendaweni enye ezifanayo ngqikwa kunye namacala iratio zamacala ethu omathathu funeke zilingane futhi funeke sibe no side angle side intethetha ukuthi i-ratios zamacala ethu amabini funeka alingane kunye nekona enye siyazi enkosi siyakwazi ke ngokubona i-similarity.